to awacho na dwa wuoye wach kwe mar Kasipul Kabondo ka. Uneno kaka kama kwe onge, kata wuoyo ma josiasa biro kani dwa wuoyo ok wachre, wachore nade to kwe onge. Adwa ni joma dwa chung e Kasipul Kabondo ka te man ka gima onge, nikech bende ang'eyo ni pile pile kata ineka jasiasa odhi okoneno nyango godongo indong kanyo nyisa gima wang' ng'ane gini owacho. Kati go sime iketo to koro giwinjo. Josiasa man ka gimosewuok te, adwa nyiso ni ka onge kwe to ubiro yudo ka ng'ama chie moro odhi en ng'ama kata un ok upar ni nyalo dhi. Ng'ama paro nosetiyo gi pesa, osewuoyo gi ji, osetimo gigi te, ibiro yudo ka ng'ama njapod okia kata kumoaye mabiro dhi. Dwa ni mondo uket kwe. Yudhe mi ji ting'o biro go mondiko nyinggi. Youth to nyaka bed ka gin ema girito kwe kukia. Sani koro ere polis ka, jo youth ema ne chiko yo. To moko moluongo nying ng'ato, mochul, moting' gi mtoka, moko ni ludhi moro mijawuotho kocha kikiwe, yudhe go nyaka utamru. Kendo adwa ni jomochung' te kudhi e function machalo kama. Ka ber to u-record everything going on. Gimomiyo utimo mano, ka chieng' moro nitiere kama koro iyale, ma koro udonjo ne ng'ato ir party, ni ng'ani nomi nomination gi baji gi kidi, to ng'ato biro bedo disqualified. Mano ni e ODM constitution kata sani. Omiyo joma ok kel kwe seche ma kamagi, dwa ni mondo ubedo gi evidence. Ka koro chieng' moro udwa dhi mondo ustaki gi ka ODM to unyalo dhi. Kata ka electoral commission, mano nitie. Omiyo gima kwayou jo Kasipul gi Kabondo, ni kwe mobed mbele. Eka ubiro yiero jatelo mudwaro. Nikech sama uyiero jatelo, undiko ng'ato e tich mondo odhi otinu. Gik mang'eny muneno kethore gi, kethore nikech samoro jatelo ma ugok ti maber. Koro yieruru jatelo manyalo dhi tiyo. Beduru piny mundikri to ng'ama wayiero no dhi otimnu ang'o, gang'o gang'o. Kusebedo go, to joma wuoyo ka gi joma tiyo ni gung'e to ere ng'ama nyalo dhi timo gigi. Kech tich mubunge ok bede constituency kende, mubunge ni kitija adek, otiyo ne party moyiere, otiyo ne sirikal, kata otiyo ne the constituents. Tich maduong' moloyo obiro tim e parliament kacha on behalf of his constituents. Tich mar loso chike. To loso chike ok los gi joma ofuwo magore kaliel. Koro nyaka ng'e mano. Ere uru kamano.
Erokamano, mwesimiwa.